anawabera boxer, anawabera bombasa, akafufuza bwanji bodi ndi chovala cha mkati, anawabera zisankho, anawabera mavoti, akafufuza bwanji bodi ndi nkhani yakale, dziko lapansi lilibe chilungamo. Ndinayanika boxer wanga ine pachingwe, ndinayanika bombasa wanga apa sindikumuona, koma ndiyambira pati kufufuza bodi ndi chovala cha mkati. Ndimuuza aliyense kapena kuti avule, ndimuuza wina aliyense kapena kuti tsitsani trouser ndiziyang'ana boxer wanga wa made in Thailand. Anandibera boxer, anandibera bombasa, ndinakanika kufufuza kuti ndi chovala cha mkati, anawabera zisankho, anawabera mavoti, bwezali abwana awa koma anawabera zisankho. Anthu akuberedwa masiku ano malo osiyanasiyana ndi mfuti. Zisankho za uchiyamani wa sukulu komiti mchaniso amakuyankha azachitetezo kakapempha kufuze timabungwe tapakoleji tomweti pamakhala kuberana ndithu timabungwe taziphunzitsi tomweti zisankho zake kuberana azikambera munthu zisankho zenizeni za mikhulang'ona ife osafufuza ndiye tikafufuza za ukhansala ndiye chimodzimodzi kufufuza bombasa wosowa amakuyankha achitetezo m'maso muli gwa anandibera boxer anandibera bombasa wa made in Thailand ndikafufuza bwanji kuti ndi chovala cha mkati anawabera zisankho anawabera mavoti bwezali abwana awa anawabera zisankho ndiganizireni akuluakulu ndinafa zanga pa bombasa ameneyo amangoseka khakhakhakhakha yemwe ati ngwa made in Thailand kuti tiganizireni achitetezo tinalowetsa zambiri za kampeni iwo amangoti khakhakhakhakha mukuona ngati nkhope yake imeneyi yanga kuvotereni ndi ndani tiganizireni pirizi chonde anawabera zisankho anawabera mavoti akafufuza bwanji poti ndi nkhani yakale dziko lapansi lilibe chilungamo inu mwadziwa lero khakhakhakhakha amangoseka achitetezo anthu muli ndi sambi inu mwaona lero khakhakhakhakha amangoseka achitetezo akupukuta jombo yawo loya wakonso atawuza mlandu woti zisankho zibwerezedwe koma akudikira umpatse zake ayi tidzaonana kuchiweruzo khakhakhakhakha dzakhala atalapa akalowa nawonso kumwamba amakuyankha akumalizitsa kupukuta jombo yake anandibera boxer anandibera bombasa ndikafufuza bwanji poti ndi chovala cha mkati anawabera zisankho anawabera mavoti bwezali abwana awa anawabera zisankho ndikunena pano ena ndakazawa kukambirana zoyanika bombasa pachingwe ayi limbani mtima ndikunena pano ena kukambirana zoti agulitse nyumba ayimire zisankho ayi ndithu mukumanga nyumba yanu pa thanthwe pitirizani ndikutelemu ena kukambirana zoti agawe pa kampeni ayi welo dani koma dziwani ena ayimira zisankho zomwezi koma kampeni ayi angunyamula kakileta pepa mpando pakwawo kusova ndi moyo wowo mudzatipeza mudapanga stroke chifukwa cha maganizo owinawina koma dzina litalengezedwa la wina musadzati simunauzidwe naziona ine ndi boxer wanga wa made in Thailand anandibera boxer anandibera bombasa ndinakanika kufufuza kuti ndi chovala cha mkati anawabera zisankho anawabera mavoti ndithu bwezali abwana awa koma anawabera zisankho
Stream and download music from www.malawi-music.com.